Kuna nini? Mrs. Helen, umesema unaenda nyumbani. What happened?
Yule ni mumewe na huyu ni mkewe. Anaruhusiwa kuja kumbadilisha nguo. Kwani kuna tatizo gani?
Wewe mbona unamjibia? Nimekuuliza wewe. Kwanza hizo sababu nazozitoa hajajibu hata moja.
Enjoy your faces. Enjoy your faces.